wannan yana tambaya mace ce ta rufe jikinta wajibi ne mace ta rufe jikinta gaba ɗaya dai kawai a takeice yana tambaya akan mace ta bar wani sashin jikinta a buɗe da sauransu wajibi ne ta rufe jikinta ma'adal wajhi wal kaffain watan banda fuska da hannaye